lengoma engiyenzile single track abo bomfana webig akusibo ndabuzekwayo lapho cha 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 akusibo ondabuzekwayo single kabo bomfana webig le akayenzela umhlaba wonke wasehamba ubo
ngelele lambuke lapha emakhaya kwesimanzonzo sikuphathe indaba zamaskande ehamba phambili nefiya ngesikhathi aphandle umoshe isikhathi ake hlale kuze indaba engophathele zona ezoqala ezokuthi ubobo uchitha ondabuzekwayo abasha uthi ubobo leyangoma yakhe akuyona ondabuzekwayo abasha uthi kodwa upike igcwame elisha nefezi eminyama kodwa ingoma yakhe kodwa kubonakala ngathi lamazi awehlanga kahle kuyigcomelisha njengoba libona selibhala ukuthi kade kunzima kanje ukufukula umuntu onamabele abantu abaningi ke sebeyihlaziya lenkulumo bathi ngathi iqonde kuye ubobo njengoba bethi la kumaskandi umuntu onamabele noma onezibele ngoba umuntu omfana bathi uyena ubobo ngenzeka ukuthi igcomelisha begadla yena ubobo ngendlela eyiphazi bathi futhi kulo musho ngaphazi uthi woza November amanye amadoda efele izono zabo uthi ngenzeka ukuthi bazogadla ubobo ngo December njengoba esesho kanje ngabe umbono wakho uthini ngale nkulumo ngabe igcwamelisha ngempela beligadla yena ubobo noma cha igcwamesha basukela nje belikhulumela izinto ezibheke eceleni ake hlanga nezansi ke size umbono wakho ngale ndaba le
futhi wena lendisimi kanje manje akacicela isidakwa esifana nami kucacele ngeshishina kucacele ngeshindubula kucacele wonke nje umuntu okhona la emhlabeni olandela umculo kaMaskandi le ngoma engiyenzile single track abo bomfana webig akusibo ondabuzekwayo lapho cha 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 akusibo ondabuzekwayo single kabo bomfana webig le akayenzela umhlaba wonke wasehamba ubobo wayo feature umfezi eminyama wa feature nomthandeni igcoka melisha kwaphela nje qha ngiyabonga
sengihlabela phambili ezinye indaba zamaskandi kudatsala zona ezokuthi uDr DSD ukhangelane wamhlongo sememezelile ukuthi usekwelinye izinga manje akasaculi kuphela kodwa usemuvela kuma business wasesho ukuthi uzovula isitolo sakhe iDr DSD wasethi lento yomnxusa uyizamile kodwa abantu abaningi bafuna ukuyicebisa bona babaningi imali encane kuboni bona begain imali eningi wasethi usethathele ligxathu lokuthi avule isitolo sakhe uDr DSD wasethi lesi sitolo lesizotholakala eKabeni yeGoli lapho ezoqala khona kodwa sigcine sesitholwa nakwezinye indawo ake hlane ezantsi ke sibongele uDr DSD ngalomcabanga akasovezile futhi simbongele ngokuthi ekwazi ukuthi aqaqeke angagcini ngokucula kuphela kodwa ekwazi nokwengena kuma business ake hlane ezantsi ke lapha ku comment section umfo amahlobo ake ngibambela okwanamhlanje sizohlangana futhi ngokuzayo
you can try okay say mtumazi
mtumazi
okay Say hobosha.
Hobosha.
Okay, that was difficult, right? Hobosha. Can you?
Hobosha.
That was difficult, right? Huh? Ah, it's weird. Okay, it's fine.